apha ke sizokhangela islope sizophinda sijonge islope senze eminye imizekelo usogqiba kwethu sijonge ne y intercept ba singayifumana kanjani usogqiba kwethu siphinde sijonge ke noba singakwazi na ukuba nexesha lokuba sibhale iequation yomgca masiqale sikhethe ke ipoint ezimbini eyokuqala ngu 2 5 eyosibini ibe ngu -3 -3 ezi point zimbini ke khumbula ukuba sibizwa ngokuba zii-coordinates okanye i-ordered pairs lamagama anganibhidisi siyaqala ke ukubala siya ngasekunene ngala point yokuqala kabini sinyuke kayi-5 xa sisiya ngasekunene sihamba kwi-x axis xa sinyuka sihamba kwi-y axis sibeke ichokoza lethu ke ngoku lo point leyo ngu-2 5 wethu xa sisuka ke ngoku apho sizokukhangela u--3 -3 wethu kwalapha kule graf sibheka ke ngoku ngasekhohlo kuba u-3 wethu uyarhoxa khumbula usogqiba kwethu sehle kathathu nakhona ngesizathu esifanayo u-3 wethu uyarhoxa xa sesifikile ke kuloo ndawo sibeka ichokoza lethu sidibanisa amachokoza ethu ngomgca omenqo khumbule ke ukuba i-ruler ibalulekile xa uzoba igraf kuba umsebenzi wakho uzococeka uzobonakala xa siwuzobile ke umgca wethu sidibanise amachokoza ethu sizokhe sizame ukujonga ukuba singasifumana na islope sisebenzisa la change in x over change in y ukhumbule ukuba islope sisichazela ukuba umgca unyuka kangakanani na ngamanye amazwi kufuneka sinyuke kangaphi kwi-y axis sibheke ecaleni kangaphi nge-x axis kuze sisuke kwipoint esemgceni siyophelela kwenye ipoint esemgceni siyibhala ke sithi change in y over i-change in x sorry le change in y over change in x ke sizokwenza u-2 5 ibe ngu-x2 no-y2 wethu siqale ngo-5 u-y2 sithi minus u--3 ke ngu-y1 wethu over u-2 ke ngoku ngu-x2 wethu minus u--3 ke lowo ngu-x1 wethu sibuye ke nempendulo ethi 5 -3 loo nto isinika u-8 oqhubayo kuba i-negative ne-negative xa ziphindaphindiwe zisinika i-positive ngokufanayo ke nalapha ngezantsi u-2 -3 asinike u-5 loo nto ke impendulo yethu isinika ukuba islope sethu ngu-8/5 singakhe siyijonge ke nalapha kulo mgca loo nto leyo sizibonele ngokwethu ukuba nyhani urise wethu uye wangu-8 norun wethu wangu-5 na masiqale ke apha kweli chokoza lelapha ezantsi kule point siqale apha saphelela kule ndawo ine-y coordinate yepoint yethu yosibini qaphele ke loo nto sizonyuka kangaphi masiqale sizobe nje lo mgca apha sibale ke ukuba ukusukela apha kweli chokoza lelapha ezantsi ukuya kweli lipha phezulu siye sanyuka kangaphi na xa siyibala ke ngoku siyacinga qala ukuba siqale ku--3 sanyuka sayophelela ku-5 sihamba ke ngoku kwi-y axis loo nto ke ngoku kuba sinyuka okokuqala funeka uqaphele uba kuba sinyuka inani esizolufumana liyaqhuba okwesibini sihamba kwi-y axis ngoko ke loo nto izosixelela ukuba ithini i-change in y xa sesikhangela ke ngoku i-change in x sizocinga ngokufanayo okokuqala sihamba kwi-x axis loo nto izosinika ukuba ithini i-change in x okwesibini kuba sisiya ngasekunene inani lethu lizoba linani eliqhubayo masikhe siyijonge ke naleyo xa sisiya ngasekunene siqale kulaa ndawo ine-y coordinate yothi besiphele kuyo ngoku besibala i-change in y siyofikelela kulaa point ilapha kumgca wethu sisuka ku--3 kwi-x axis siyophelela ku-2 kwalapha kwi-x axis loo nto ke isinika change in x a equal to u 5. Londo ke iyasibonisa ukuba nyani u 8 over 5 iyo si slope solomgca wethu sikwazile ukusifumana ngendlela ezimbini. Okokuqala ngozoba umgca kwi graph, okwesibini ngosebenzisa u change in y over change in x. Masike sijonge ke ngoku ukuba sizokwazi na ufumana ukuba ithini i-y intercept yalo mgca. Xa sikwazi ufumana i-y intercept yalo mgca, sizokwazi uyibhala i-equation yawo lo mgca lo. Uzuyikhumbule ke le kuba ibalulekile ngoba ngamanye amaxesha alizoba khona ixesha lokuba uzobe umgca qala osogqiba kwakho ujonge. Njalo njalo. Ngoko ke i-equation yomgca siyakhumbula uba ngu-y equals mx plus b. Laphi ke ngamanye amaxesha uyabona engusi kodwa ke zithetha into enye. U-b okanye usi lowo umele ukuba ithini i-y intercept yakho. U-8 over 5 ngula m, khumbula ke lowo umele islope. I-y intercept yethu siyayibona apha kulo mzobo ke ukuba ipha ingathi sondele inganguye u-2 mhlawumbi okanye ibe ncinci kancinci kunothu. Kodwa ke kuba le nto ndibhala ngayo ideki kakhulu ayizukwazi ukucacisa ncam. Kodwa ke masikhe sizame uyikhangela. Xa sesiyikhangela ikhona indlela elula yoyifumanisa ukuba ithini uthini kanye kanye uphi okanye usi. Singakhetha enye yezi point zimbini kuba zombini ezi point zikhona kulo mgca ziyafumaneka. Ngoko ke singasubstituta ngamanye amazwi. Sithathe u-x walo 2, 5, simfake endaweni ka-x kule equation. Usogqiba kwethu sifake u-5, simfake endaweni ka-y. Senza njalo ke ngoku sithi 5 is equal to 8 over 5, ephinda phindwe ngo-2 plus u-b. Loo nto ke isinika u-5 equals 2, u-8 times 2 ke ngu-16, u-5 asheke ezantsi engu-5, ibe ngu plus b. Siqhubekeke ke sithi ub is equal to u 25. La 25 ke simfumene ngokuba siphinda phindela 5 ngo 5 kuba sifuna inani ngaphansi lifane neli lalo 16 over 5. Ngoko ke ngu 5 ephinda phindwe ngo 5 ngaphezulu isinika u 25. Asezantsi ke ibe ngu 5 ephinda phindwe ngo 1 washeka engu 5. Loo nto sinika 25 minus 16 over 5. Xa sisiyibhala lula ibe ngu 9 over 5. Uyaqaphela ke ukuba siphantse sayichana. Besisithi thina la y intercept ingathi ngu 2 okanye inokusondela phaa ngaphantsi. Ingaphantsi kancinci u 9 over 5 ngu 1.8 xa sesimbala. Ngoku ke xa sesiwubhala i-equation yomgca wethu sizothi y is equal to 8 over 5, islope sethu ke eso. Ngoko sithi y equals 8 over 5x plus 9 over 5. Leyo ke i-equation yomgca wethu lo siwuzobileyo apha. Yaqaphela ukuba ilula kanjani xa seyibona uba iyenziwa njani. Masikhe siphinde sijonge ke omnye umzekelo. Omnye umzekelo masiphinde sibeke igraph yethu. Sizophinde sibeke ezinye iipoint ezimbini ke ngoku. Sikhethe nje iipoint ezimbini noba zeziphi. Masikhe sijonge ke. Ipoint yethu yokuqala yaba ngu-2 minus 3. Eyesibini ke minus 4, 5. Masiqale ke sizikhangele apha kwigraph yethu lamanani. Sizoqala kwi-origin kuba siqala ngo-x siye kabini ngase kunene sehle kathathu kuba sikhangele u-negative 3. Sibeke ichokoza lethu. Xa sikhangela u-negative 4, 5 siye ngasekhohlo ka-4 sinyuke ku i5 apha ku y axis sibeke ichokoza lethu nalapha sizowadibanisa ke ngoku lamachokoza ngomgca wethu nje masicacise ke I coordinates zethu senchuba ezindawo ihamba kuyo lo mgca wethu umgca wethu apho uhamba khona siyabona ke ngoku ukuba noko sicacile ezi point zikwi x axis nakwi y axis yethu senze umgca wethu siwudibanise umenqo xa sesiwudibanisile ke njalo into yokuqala ekuzafuneka siyifumane siyifumanise yiyo kuba islope sethu sithini khumbula ke sisasebenzisa la change in y over change in x u-change in y over change in x sizokhangela ukuba u-y utshintshe kangakanani masiqale ke ngala point masigqibelise ngo minus 4 5 loo nto isixelela ukuba ngu-x2 no-y2 lo siqale ngala 5 5 minus minus 3 lo ngu-y2 minus y1 over u-minus 4 minus 2 khumbula ke kuba siqale ngo y ka minus 4 5 ngaphezulu funeka siqale ngo x ka minus 4 5 ngasezantsi londo ke xa sesiyibhala lula ngo 5 minus minus 3 sniku 8 no minus 4 minus 2 sniku minus 6 leyo ke ibe ngu minus 8 over 6 xa sesiyibhala lula siyabona ukuba inani elingenayo lingashiyeki kulamanani omabini ngu-2 sithathe ke u-8 simohlule ngo-2 sinike u-4 u-6 simohlule ngo-2 asinike u-3 singaphinde ke ngoku siqinisekise le nto siyijonge apha kwigraf yethu xa siyijonga khona izophinde isinike kwale mpendulo inye kuba sehle kayi-4 kuba sisehla kwi-y axis inani lethu liyarhoxa usogqiba kwethu saya ngasekunene sahamba kangaphi sahamba kayi-3 inani lethu liyaqhuba kuba siyaphi sihamba ngasekunene kwi-x axis ngoko ke singazama ukukhangela i-y intercept yethu kodwa ingathi ixesha lizosibetha kule ividiyo ngoko ke masikhabe siyishiya apha ungakhabe uzizamela mhlawumbi nawe ngokwakho kodwa sizoyigqibezela kwividiyo elandelayo sizoyibona ke ngokukuba i-y intercept soyifumana njani